Nā e hia mano tāngata i hī koi i te whāriki whero i kirikiri roa i nā pō, i te whakarewatanga o te kiriata hō o te wā, ia ka whawhai tonu. Kei roto o te kiriata nei, te reo Māori, ko te kaupapa, ko te pakanga i Ōrākau, i te rohe o Waikato tahirau, ono te kautau ki muri nei. I te wā e raupatu whenua ana te Pākehā i te Māori. Kei a Mārena Mane, ngā whakamārama.
He kiriata motuhake tēnei o te pakanga ki Ōrākau, mai i te tirohanga Māori.
Tino mataku ahau ki te mahi, wenei āhuatanga, nā ngā tūpuna.
Tino rono ahau i taua āhuatana o tira, te hiakai o tōku iwi ki tō rātou mana motuhake, te kaitanata o tōku iwi o tūhoi, mo te whenua te take, mo tā rātou ake whenua, i tūkinohia e tau iwi meki.
Ko te muera Morrison tērā, ka whakāri mai i tōna ake tūpuna, a rewi mania puto, nāna te pakanga ki Ōrākau i arahi.
Ko whawhai tonu a hau kia kua!
Nui ngā tūpuna, ngā rangatira o taua wā, they're like superhuman, in a way. Koeira ngā momo tūpuna i whakatauira nei ki a tātou.
Koenei te wā tuatahi a Henerangi Harawira Nicholas, kua puaki mai i roto i tētahi kiriata nui, pēnei i tēnei.
Ko kōpū te inoa o tōku kiripuaki, ko ia te kaua kātua, ko tōna mahi he whakapātū ki te atua o te paina o te riri, ko ia tōna inoa a Heiawhina Iaia, i roto i te pakana.
Ko Paku Fernandez hoki tēnei kua puaki mai ki te ao kiriata mo te wā tuatahi.
Ai, ko haki tuku kiripuaki, ara he tama ko noho i roto i te pakanga mo te wā roa ki te tāo tōna pāpā, he Pākehā tōna pāpā, ara he Māori tōna māmai.
Ko tēnei hoki te kiriata tuatahi mo te kaiwhakaputa a Mike Jonathan i te puake me te whakarongo ki ngā pūrākau o ngā tūpuna i te pakanga Ōrākau.
It's been a long time coming. I mean, it's an 8-year journey to get to this point to show something for us as Tiwi Māori and also as being a New Zealander in our country.
Ka whakātū hea te kiriata ka whawhai tonu ki ngā whare kiriata maha puta noa i Aotearoa i te wā o Matariki mai te 20 mā whetū o Hune. Mārena Mane, te karere.